Yabulisa MaMgobhozi yanamkela ku channel yakhe apha siyagobhoza nayo ivamos negama liyazichaza. Ke ngoku sizothetha ngo tall as mow umongezi niyambona mos nanku. Na u tall as mow bene case yokudlwengula. Kuntombazana egama lingu Lerato Moloi is model and yazi into beyenza but ke kokukhona into beyenza wethu Ndondon chef South Africa into dibene into zopheka. So they were part of Londo leyo nale ntombazana Lerato. Ularato ke uthi uthulosimo ngokube lapho kulo show waye wamdlwengula. Wam expose and then i celebrities ezininzi zabe zimxhasa uthi uma unabantu abamaziyo ababe close nakuye bamjikela bekholelwa lo Lerato. Yenzeka ke case and sakhumbula ukuthi yaqala nini na but ke kwenzeka uthulosimo kwathiwa u innocent. Eyonanto esilapha sizoyigobhoza uthulosimo u expose abantu. Uthulosimo ke ukwanguye nomkhulu busangoma yabo sangoma kanye uexpose uSamkelo Ndlovu uThembisa Mdoda yeva isikakhulu but ke ku those 5 women athi basushile ubasushe 1 million rand bobay 5 uThembisa Mdoda uSamkelo Ndlovu uNtsiki Mazwai uPenile Biyane uRose Mutende yeva because baphuma nabo bathi ungumdlwenguli so ngokanti masikuveli ukuthi akadlwengulanga so defamation bamela ke ngoku iphi into uthe lo mfana uSamkelo Ndlovu ngokwesathana no reason ureason ngutata wamawele ka Loot Love ne yacula uthi ke uSamkelo Ndlovu aye wo consulta kuye vake woku anti sangoma uthi awaphosa amathambo akhe kwavela amabibi kaSamkelo izinto ezinkulu izigaxa zavela izigaxa zakhe yayiva kwafuneka kuba yena tall as mow ahambe ayoklina uSamkelo uthi u tall as mow uSamkelo Ndlovu unesimnyama isemnyama esenziwa kukhupha izisu kwakhe uhlisa abantwana ngomlenze yaqala iabo wenza iabo ingathi ayikhoyi 1 uzenze ngathi zininzi. So uneso simnyama kwafuneka ahambe ayomklinza uthi wamgwaqhela inkukhu wamsemilanjeni angangothe for free wamenza for free yonke loo nto leyo emklinza but that same Samkelo owemncedile wamjikela wathi ngokuba ungumdlwenguli uThembisa Mdoda uthi uThembisa Mdoda and uThembisa Mdoda ngulo wenobathandwa kani kwacase kuba umnike amalahle lamawele kaThembisa angabantwana bakabathandwa uthi yayinyani angabantwana bakabathandwa and cabe uthole esimo yithomi nalobathi nobathandwa uThembisa Mdoda sana watya iphilisi ezama uthatha ubomi bakhe wafonela uMo nonkosikazi wakhe efuna andazikeni wafuna uncedo ba driver uthi sibaya kwi apartment yakhe bafike apartment yakhe injani uthi curtains zivuza yabona ba lamawele akhe noba ayetsala ne curtains uthi ndambamba ngezandla zami ndamphakamise ebhedini etye iphilisi ndamsa esibhedlele ndikunye nonkosikazi wami kuthi thole smoke tho mna kanti uThembisa Mdoda nje wesenza nalento uyenza lento nje ufuna iattention kube yazi thole small yithomi kabathandwa ufuna uthole small aqele bathandi baye wena ushiye uThembisa yedwa uThembisa uzame ukwenza lento. Thembisa was one of the people naye owajikela uthole small umjikele wathi ungumdlwenguli. Uthi uPenile Biyane uyadefaulta uthi uPenile Biyane kaloku ngulona yewethe uDJ Fresh ungumdlwenguli. DJ Fresh ke ngoku wawina icase wasukisha uPenile Biyane okwebhatala caba ke inyanga ezi but udefaultile ubhatala uDJ Fresh for the past 2 months. UPenile Biyane even moved to Cape Town uthi amapolisa ayankqonkqoza emnyangweni kaPenile Biyane kube engabhatala uDJ Fresh yena kuqala uthi umsushile 1 million. Hayi ndiyazibona zonke ezabanye but le kaSamkelo Ndlovu ude wathi uthole esimo ewe there is that doctor patient confidentiality clause or whatever but ngoku akasenandaba nayo kule into eyenzekileyo sana wam expose uSamkelo Ndlovu kesana ba emncidi loyo consultant kuye wam expose uThembisa Mdoda unqumalo yo hi guys sana I don't think umuntu should consult umuntu amaziyo rather uya samuyo akungaziwa khona because hey baza wakhupha ama file akho sana once nicabane awuyazi umuntu uzothetha ntoni ngawe maybe noba ucinga ntoni ngayo yonke lento ndanibona ku video elandelayo. Bye.